Hi, this is Aneliswa, and we are going to be doing a song by Mlindo the vocalist, Ama Blesser.
Uyazi uthanda umuntu uvela uqale ngaye uvela ubona i-straight uvela ubona umshado ngisho uma wengene impilo yakho yonke iphelele wena umunaye kanti yena ufuna ukuhamba ufuna ubona abanye mina ngisazi ngithini ngisazi ngithini aphile ngaphandle kwakho na uyazi isithando sami Kwabuthena ngesangithanda ucela ngimyeke Uhambile my baby Uhambile my baby yeah Uhambile my bless Uhambile my bless oh, 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 oh. Bang, don't be nice Don't be
She